Ntombenhle. Asame sekhole.
But ma, Thembinkosi won't put my life in danger. And he's not involved in his father's businesses.
Ubaba nokwenza ma. Awuyeke ngishaye le nto.
Unini nje wena uhleli la emakhaya, uyiphethe kahle. Ulindele noThembinkosi. UThembinkosi uthi ubuye. Zitholele isoka nawe. Sho siphele lapho kwena. Kuzoze kulala ulwembu.
Yazi ke le, sengiseduze kanjani nokuthola ukufakazi.
Sawubona. Wena ufuna ukungena la ileva. Qubule zwabo.
Hewa, leyona siphana sanyona.
Kanti yini inkinga yakho? Wabhizi ungishaya ngezitshe nje.
Ibangani?
Lutho gogo, abonakale lutho.
Kwenza njani sethu?
Angani uyena nje gogo ubhizi ungishaya ngezitshe.